ukunakekelwa kwengane nomama. Ngo-95 usisi wami omdala wathola umntwana, wayemncelisa ibele. Kodwa njalo uma emncelisa ibele, wayekhala ngobuhlungu emabeleni. Kwaya amabele avela izilonda ey'ngonweni zakhe. Waqhubeka wamncelisa umntwana. Leli bele elalinezilonda kakhulu wamyekisa lona, wamnikeza elinye. Nalo leli elinye laba nezindlala ekuhambeni kwesikhathi. Kodwa waqhubeka nokumncelisa ngoba sasingazi ukuthi izilonda zidalwa yini. Ingane nayo yaqala yagula, ihlanza ikhishwa nayisisu. Emveni kweminyaka emibili yashona. Nayo ngoba yayisigula isinezilonda emlonyeni. Ngo-2000 usisi wami waqala wagula. Wavelwa izilonda emzimbeni. Waya ekliniki. Ekliniki wafika wahlolelwa i-HIV. Kwatholakala ukuthi uthelelekile. Wabe eseqala ukudla ama-ARVs. Uma esethola ukuthi uthelelekile, waqala watshela mina ngedwa ekhaya. Futhi imini engangimiyela ukufundela ukudla amaphilisi. Ngo-2000 usisi wami wakhulelwa. Esevele ewadla ama-ARVs. Uma ingane isizelwe, yahlolelwa i-HIV, kwatholakala ukuthi ayithelelekile. Kumanje ingane iyaphila, iyafunda, ayihlushwa kugula. Nosisi wami uyaphila muhle, uzidlela amaphilisi akhe ngendlela futhi efanele. Wonke umndeni uyameseka kuyimanje.